Yeah. Come on. Yeah. Wegu fangyege. Hasiga gafige sa miskati nabalele. Sase ningengigzele mhlabeni phumuphele. Ningo kusafanele ngekwenzile ngizuze umqhele. Highway kufangiyeke, highway kufa. Hasiga gafige sa miskati nabalele. Sase ningengigzele mhlabeni phumuphele. Ningo kusafanele ngekwenzile ngizuze umqhele. Highway kufangiyeke, impilo ngekuzi confirme. But life is tough. Many never know this until they have to adult. Kushuba yisimo ngazi ukuthi wenzinjani. Thola ukuthi awuspani yonke inkinga idinga imali. Thina sobulawa yinhlupheko lapha eMzansi. Ngoba naba nabaphathi bethu abakhathali. Imitholampilo had just spaces to go dying. I went to the clinic, came out feeling like I'm dying. Here diseases flourish, it's a trigger mosh pit. But to Billy ain't a thing, nobody gives a shit. If we get a mali, everything is just a risk. Really isn't even right that we don't take care of the sick.
Come on.
Begu fangyege, hasiga gafi, yesa miskati nabalele. Sase ninge ngigzele mhlabeni phumuphele. Ningo kusafanele ngikwenzile ngizuze umqhele. Highway kufangyege, highway kufa. Hasiga gafi, yesa miskati nabalele. Sase ninge ngigzele mhlabeni phumuphele. Ningo kusafanele ngikwenzile ngizuze umqhele. Highway kufangyege. Kwathi magufika ukufa kimi ngathi cha. Kwathi naba namba kimi ngathi mina ma. Buyelani lani suka khona hangihambi. Let me give you my peace, just lend me your ears. Kumnyama kunzwembu kuphela nina khangisani. Umsebenzi wenu is to be my guiding light. And my preservation in this motherfucking life. Get me out the dark, please. I'm not dying now, see. I refuse to give in, so just leave me in peace. Fight you like a healthy body, fight away disease. I am standing steady and I won't accept defeat. This is not my time, see. Death, you can't deny me. Nte angiye ndawo ngakho ke nina hambani. Ningishiye ngokuthula nikhanyise indlela yami. Nina ngabakithi so yibani ithemba lami. Nama ngikhathali wena kufa, how not timing. Highway kufangyeke, hasiga gafike sami isikhathi nabalele. Sase ningengikuzele mhlabeni phumuphele. Ningo kusafanele ngikwenzile ngizuze umqhele. Highway kufangyeke, highway kufa. Hasiga gafike sami isikhathi nabalele. Sase ningengikuzele mhlabeni phumuphele. Ningo kusafanele ngikwenzile ngizuze umqhele. Highway kufa ngiyeke, highway kufa. Hasiga gafike sami isikhathi nabalele. Sase ninge ngikuzele mhlabeni phumuphele. Ningo kusafanele ngikwenzile ngizuze umqhele. Highway kufa ngiyeke, highway kufa. We kufa ngiyeke, highway kufa. We kufa ngiyeke, highway kufa. Come on.